pena uzindi mvela baby uzindi mvela pena uzindi mvela baby alibe mtu wa maziwa zonse taekana veka nsima mazi uyenda wili simanta zotiwa iwe na nesingatiwe kulipo kumafanini tu kulipo kumaka kutali kumaka fufu zanzelu kutali okondeka wanga ndefuse ndedalile okondeka wanga ndiangane okondeka wanga ndedalile okondeka wanga chakukala upenda ngalama wanga ndedalile okondeka wanga ndiangane okondeka wanga Pita kale usakadziwe na tanditenga mwendo wanga unalimati nanga bwanji ndi mafandi ludzu pena ndi maveta kukula kwako tasiana ndi fachinizi kwa matamai nekeza ndalama utatisi amba tuwa ndedali leo kondika